Itiwa ya wana yudonyako, manyari boma kido na kende ya wana. Itiwa ya wana yudonyako, manyari boma kido na kende ya wana. Wajati kote kombi ignario, imori ya wakido maonge donro. Wajati kote kombi ignario, imori ya wakido maonge donro. Nyasayo kwedo wami wa yudonyitiwa. Achiel mawoi kena chiel manyako, nyasayo kwedo wami wa yudonyitiwa. Achiel mawoi kena chiel manyako.
Nini wahero endi, ni okangeyo nukendo no chako riti.
Bange ae nyani no loko kite, era no rumo kendo no achako monre. Bange ae nyani no loko kite, era no rumo kendo no achako monre. Oketo na chikio kadiyo bacha, kadiyo payo to eno bendo diyo. Oketo na chikio kadiyo bacha, kadiyo payo to eno bendo diyo. Kadagi mano tukoro techo ayo, anyitiwa kindo nyako matabu. Kadagi mano tukoro techo ayo, anyitiwa kindo nyako matabu. Eroru monyani no pondo awo bobo. Eroru monyani no pondo awo bobo. Kindo tuto nyani no ringo kondo Kindo tuto nyani no ringo kondo Wandu to magi oda o bano di godote.
Ayaye, mama, niya chama.
Los chefs de Genome.